kulinganisha dunia yake na kwa kali ipate angalau masaa mawili bila mvua. Hapo hata ikinyesha hapa kesi.
Yeah, it's more of just the cassava.